Nyondo ni kwa mbrea next time. Tunyondo ni matunda matha kame.
Meta wa matunda matha kame. Mwa meta mwuru.
Tunyondo ni? Tunyondo?
Fruit of bread.
Tunyondo wa wukebu.
Fruit of bread.
Nyogu. Ndare kia. Okay.